mbaka yaonekani.
Iwerero. Maembe matamu kweli. Ya! Kama senene. Wakina kaparo, afu wanawake wote, wanaume wote waokelewa na watoto wote. Okay, go.